wa tseba lerato le yona man. Lerato le ya pela e no ba gore re rata go thatafisa dilo borena. Kore o khumane motho wa o rata le wena o kho mo rata, motho wa o twisisa le wena o kho mo twisisa, motho e le gore you don't have to explain yourself, wena le ena le ya twisisana le ya bontšhana, like everything e tsamaya ka tshwanelo. Wa o founela a o checka, wa mo founela wa mo checka. Kore le dia le kgethakana moweni le ka dikgolo, ka nako o monande o kore wa mo founela e be le ena o nande o nyaka o founela. Wa tseba se a tefa o ratiwa ke motho a o respecta, a o fa attention, a o fa tšhelete, very much important, very much important. Tšhelete important, kara relationship tšhelete important, a ke nyaka o e tšhaba, a o fa tšhelete. And then le wena o kho mo respecta le ke bontšhana la plena la re no wena o tshwere 5000 na ke 25000, baby let's eat together, let's enjoy together, let's grow together, let's invest together. A o builde le wena o mo builde, he kore le plene lelo tja bo lena di thakane, ntho e nngwe le nngwe e tsamaya bose. Ga ona cheating, ga ona o batjana pelo, ga ona o ignorana. O khumane miss call wa mo founela back wa re baby sorry ke kry-ile miss call wao, I was busy. O mo sendela text wa re baby I'm in a meeting man, I'm sorry I can't talk. Ke ta texta lwena immediately ke fetsa. Kandele o kwata, kandele le tshele, kandele le kowakowano, kandele le phapano. Wa tseba se ya tefa le mo imerekoni wena le motho wao le shapo, le ke ratana le ke respectana, everything is sharp. O ba le mafolofolo man, le confidence yona ke ntši. Le ka mmerekoni a o kwafo o participator, he kore o ba motho wa mafolofolo wa maata, simply because you are well taken care of emotionally, you are okay. Ke ba bantši batho ba kare relationship batho ba happy, ba sokola, ba balabala, ba feleletša ba ke tšere di-decision tse di wrong, ba feleletša ba ke cheat-a, ba bona gare ke solution. Can't just solution. Relationship ya tšheletšwa, relationship ya le ka kgemela. Ga o khumana o kare something is wrong, sit down, talk to her, talk to him. Baby, let's sit down, let's fix this. Baby, sorry I was wrong. O ka se kgwe. Baby, ntho ke irileo ke ipona molato. O ka se kgwe. Apologize ka relationship o e wrong. Rata motho wao, respecta motho wao man. O ka se kgwe man. Tolang selo se le tsediao sa go cheatela batho ba bolene. Le tsenya di-relationship tse di bose, relationship tse di sharp man. Some of these relationships ke di gifts. Bolela le ya di tsenya. And-e le duelo tse ntšha ke tšhomi ka re relationship. Relationship yao ke yao le motho wao. Tola o involve ditšhomi tšago ka re relationship yao. Because one day o tlo se sola. Girlfriend yao yao o tlo kumana e rile le tšhomi yao ba ke starta family together. Boyfriend yao o tlo kumana one day e ke starta family le tšhomi yao. And-e e ka se tla ba fun. I'm telling you e ka se be funny o tlo utlwa botlhoko. Lerato le yona re thatafisa dilo. Le rata go ngala-ngala, le sana gare di-relationship le na le di-options. That's why relationship tse di ntšherekewa. Le sana gare relationship ka attitude ya o kare kore le dielela favor. That's why relationship tse di ntši di ke ya last. Rata motho wao, tlhompha motho wao, respecta motho wao, o bela tshwarelo nngwe di the pos. Le ka se palelo, you will make it. Ke ya le botse.